Itelna, Itelna baba, Itelna monda chope dalla malo. Itelna, Itelna baba, Itelna monda chope dalla malo.
Pinyo ponga jawane no di podo.
Chungi Itelna, ibenele.
Pinyo ponga jawane no di podo.
Chungi Itelna, ibenele.
Inalanda babo kumba mwagendo.
Chungi Itelna. Wana mangongo
Inelanda babo kumba mwagendo
Chungi Itelna Jawana mangongo
Pinyo doko migalo tokendo Belo jipile
Imochene na wanda ongana
Atemo timo maber Tapoka timo marat
Solokore apodo ebubo
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Pinyo doko migalo tokendo belo jipile
Imochene na wanda ogana
Atemo timo maber tapoka timo marat
Solokore
Nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Wadwogo mondo terwa malo Nyathi walok wodhi Ye ilok chunyi Jawar wadwogo mondo terwa malo
Agenda chamo gima gima musingi
Morito wa epolo dala
Agenda chamo gima gima musingi
Morito wa epolo dala
Pinyorumo koro chungi wadhiyo
Mwarone jawarwa mangongo
Pinyorumo koro chungi wadhiyo
Mwarone jawarwa mangongo
Pinyo doko migalo tokendo belo jipile
Imochene na wanda ongana
Atemo timo maber tapoka timo marat
Solokore apodo ebubo
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Pinyo doko migalo tokendo belo jipile
Imochene na wanda ongana
Atemo timo maber tapoka timo marat
Solokore apodo ebubo
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Pinyo doko migalo tokendo belo jipile
Imochene na wanda ongana
Atemo timo maber tapoka timo marat
Solokore apodo ebubo
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala
Obadho nitere wasigu bodhuro
Lamo chunje magmudo bekedo gichunywa
Inelanda babo kumba mwagendo
Itelna jawarna wadhi edala